nuko bwa mbere ntaruca ati atandukanye n'abandi bami kuko niwe yafashe uburundi yafashe ibihugu ibihugu byinshi arabiteranya abigira igihugu kimwe arafata uburunga arafata inkoma arafata igice cya ngozi
ibi byuko hariho hatangura ntare mwezi mutaga mwambutsa amakaca yose kuri ntare ni umwami wa mbere nyene yashatse ko bigenda uko canke byagiye biraza uko odito y'abami bageze kuri mwambutsa aravuga ati reka dusubire
sinzi iyo babikora bo bavuga ngo intwaro y'uburundi ngo yavuga ngo ibwami ngo yabaye mu kinjana cya 14 ariko barabeshya intwaro y'ubwami y'uburundi yabayeho mu kinjana cya 17 mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na munani niho umwami wa mbere yabonetse
yabitunganye
yego
ntabwo
uzumva ngo uyu wama ngo ndahaze ngo wame inkoma n'ingoza gatatu gikomeye aricyo bari baramurondereye mu gihugu hariho inzara hariho ikena ry'imvura ryari ryarabaye hariho ibikoko byinshi bimara abantu yaraje twumvise igikorwa cya mbere yashyitse akora yashyitse yica igikorwa cy'ibisumara bita inkoma umwami yagenewe ibikorwa yari ariho umwami yagenewe kurinda cyangwa gutimba ibibazo yari ariho umwami yagenewe kumurikira abantu yari ariho n'umwami yari agiye kugirane kandi kubera iki kubera akarorera abandi yari ariho urumva ko byari bimwe ngo byari bitunganye
ndabaramukije bakunzi ba Yaga Nawe TV nizera ko mumeze neza aho muri hose si Nina Merveille kuri Yaga Nawe TV mu biganiro bijyanye n'akaranga twakire bashasha rero babone bashasha kuri shene yacu niba utarabikora rya mbere waciye ndakunze kubwira sabone après uraza kuturekera like na comment ibiganiro byinshi turiko turakora muri iyi minsi ni uko mwagiye mubidusaba mu makomantere donc amakomantere yanyu mwumva yuko ari kirumara kugira ngo tubone ingendo ushobora gukora nk'uko mubizi rero sinama ndi umwe ngaha iyo nje mu biganiro by'akaranga haba hari undi muntu aje kumfasha kubaganiriza kugira ngo tumenye byinshi bijyanye n'akahise k'igihugu cyacu Burundi cyangwa imigenzo imwe tudashobora gutahura tukibaza ati none kera byari bimeze gute mbe byari bimeze uku nicyo gituma rero nama ndi kumwe n'umuntu kubera ntavugishoboza ndi umwe reka rero ndamwakira aramutse abakunzi bacu hamaze dutangura kuganira
muragize neza ndamutse n'abakunzi ba Yaga Nawe TV abwira ko twari duherukana kera none ndagaye yuko nyine bampebye kuri like commentaire hamwe na partage kuko muri iyi minsi mbona umpengo ntera nsubiye inyuma sinzi ko hari itagenda neza rero ndandanya kubasaba yuko babandanya bagira nte bamfashe badutera intege mubwire basangize abandi bantu batararonka ibiganiro nk'ibi nibaza ko atahandi bazobisanga uretse kuri Yaga Nawe TV
barabyumva cyane kuko iyo urose ikiganiro hari byinshi wunguye ubumenyi no gupartaje abandi nabo kugira ngo bashobore kubyumva birakenewe cyane partaje rero zirakenewe cyane ubonye ikiganiro ugisangize abandi uno munsi rero tuje kuvuga ku bijyanye n'umwami wa mbere w'u Burundi ariwe Ntare Rushatsi Cyambarantama tubanze rero twumve Ntare Rushatsi Cyambarantama komoka hehe ababyeyi biwe
uragize neza Ntare Rushatsi Cyambarantama se we yitwa Jabwe sekuru wiwe ni Ntwero akaba n'inzukuruza ya Nyaburunga umwami Nyaburunga yego
tuhiyo histoire rero ya ikuntu yabayeho kuko abantu bose sinzi ko bayizi uyiduhe kugira ngo tuzobe neza
yego nko nari ndabivuze ko ari umwuzukuru wa Ntwero Ntwero yari umuntu yaje ava mu gihugu kibanyi cya Congo aza mu Burundi aje gutabara igihugu icyo gihe cyari gifise ibibazo by'uruzuba kw'inzara n'ibindi ashyitse rero niho yashyitwa akagira akavuta imvura akabikoresheje mu gucana umuriro no mu guhamura araheza rero umwami yatwara akarere ka Burunga nuko mushimira ariwe bita Nyaburunga amuhereza umukobwa wiwe ntwero rero nawe yaramwakiriye umukobwa bahamuhaye akugira ngo amubere umugore murazi yuko rero kenshi iyo umwami nashaka kuganza aca hita yica uhasanze niho rero ntwero yahise yica sebuke kugira ngo ashikire igihugu cya Burunga hanyuma rero ntwero yarabayeho abana n'umugore bamuhaye aheza arabyara abana babi bana batatu umwe yitwa Jabwe uwundi Nsoro hama na mushiki wabo yitwa Inamabuye niho rero byashika bakuze nse wabo agaburira abahungu babiri ikintu batotwara igihugu umwamuha umugamba wepfu no kuvuga kice cya Rutana aho bita mu matutu hamwe no mugashinyira ubo yari Nsoro hamwe no mu Gitanga Jabwe nabo bacamuha igice cy'umugamba wa ruguru kuza ngaho zarirare na cyane cyane mu kiki rero barabaye urumva ko bari bafise ibihugu bitandukanye bahagera yo cyabagira bategeza kugira abagore benshi niho byashitse rero umunsi umwe Jabwe acaja guhiga mu karere gatwagwa no muvukanye wiwe bita Nsoro amahitse kuja guhiga yo imvura ikiragwa acaja kugama kwa mu kuvukana Nsoro amaze gushika rero acasanga muramu we umugore haramwakiriye amamwakiriye imvura ibandanyigwa birashika Jabwe ajyamana na Mukansoro hanyuma
gato utubwire neza ako kana konye yaragiye kugama
yego
aho twari turumva rero yari Nsoro agiye kugama kwa Jabwe
Jabwe agiye kugama ku rugogo kwa Nsoro
Soro siyo yarari
ko yari afise ingo nyinshi nawe nyene kujya kuntu usanga umuntu aza aratayirira ku mugore umunsi agiya ejo atagenda ahandi igihe atagenda ahandi byashyitse rero uwo munsi Jabwe acagenda guhiga ahize imvura ikirago acagenda kugama kuwavukana hanyuma rero bica birashikwa munsi bararyamana na Mukansoro ariwe muramu we hanyuma muri uko kubonana kwabo haca haravuka umwana baraheza baravutse bamwita Rushatsi rero amaze kuvuka hacara binjyane hagati ya Nsoro
ibyo bintu gusa biba bigoye gutandukanye ku mu nyimba Nsoro byarashika akazi arataha bimenye gute yuko uwo mwana atari kwiwe
Nsoro wewe yarazi ko umwana ari wiwe mugabo Jabwe kera murazi ko hamye hariho abapfumu n'abarozi abapfumu rero ari abantu barotora abwira ati ikintu bimeze uku nuku nta mugabo abarozi n'abari abantu bica rero majyamake abapfumu bari nk'abaganga rero byarashyitse abapfumu baraza kubwira Jabwe bati yamara imeye ya mibonano mwakorana na muramwawe haravuga urya mwana yazovuka ni uwe wawe rero niho rero amaze kuvuka kubera ko yari amaze kubirotorerwa n'abapfumu yaca agenda kubwira rero umuvukanyi we Nsoro ati washobora kuzondosa umwana wanje ati ni uwe wanje ati urya muhungu ni uwe wanje urya mwana yitwa Rushatsi ni uwe wanje Nsoro nawe akamwankira ati ntibyokunda akagira n'igihe basamubwiye ati uzondekere ujya mu mwana atoze kundamutsa Nsoro akamubwiye ati ntibyokunda ntiyoza kuramutsa ntimwoza kuramutswa n'umwana atari wawe byakabaye kera rero kujya kubona umuntu aguma guhata Nsoro niho yavuye amubwiye ati basakira mujyana hamara mujyana amujyanye kubera ko yari amukeneye niho yabyakiye bishika rero acara mujyana acamubwira ati amurose aratuma intumwa ati rero burya rero umwana wawe umwana ubwo akari wawe sinzongera kusubira kumuguha acamurongeka ahantu ita mu byuya kugira ngo aragire inka bambe inyana z'inka ziwe kugira ngo kugira muhungishe Nsoro ntabanda munyamubona Nsoro nawe akaronde uburyo bwose yokoresha gashwe kumugarura biranga niho yacafata akazararungika imisigati y'amasaka y'amasaka akubwira ngo wa mwana ahekenye yongere abone yuko se wakimukunda niho byashika rero arongeka n'abandi kandi bagabo baza barayimushyira babimushyiriye bakabahereza n'abandi bana baragiranye mugabo bakaza baramutera akamanyu bigira hari anyasi bamutera kandi kugira ngo ateraza gushika bamukura muri babandi bana baramujyana bamushyitse rero gushika aho bamushika aho bita iwaga batera bamujyana barabandanya bamwandanije rero ntibamushikana kwa Nsoro hama Jabwe nawe ati ndamenye ati yamara rero wa muhungu wanje Nsoro yagarutse kumutwara hanyuma bamushikanye Nsoro nawe aca mujyana aho bita munyagikwaza naho nyina muhungishije kandi ugira ngo se ntazo wojabwe ntatuze kumutora arabandanyira muhungisha gushika namugihugo cyitwa ubu ibuha kwa inasenge kwa mushiki wabo yitwa inamabuye aramushikana ni soro yamuhungishije amajabwe rero aramurondera amubura amubuze bacaje nadukingwano rero hagati y'abavukanye babiri baragwana umwe sahitana abamushyigikiye baragwana
ntore twata n'abandi bana bavukana na ntare rushatse
mbo oya ntabandi bavuga ntare rushatse gusa ntore rero bagwana nsoro na jabwe baragwana bapfuwa umwana bamaze kugwana nsoro acaraneshwa atsindwa acahitana ibyiwe byose arahunga ahunze ajyanye yajyanywe n'uwarajejwe kumuba hafi uwo bita Bigiga barabandanya rero bashyitse aho bita mu Gitanga nsoro acaranyika kubera ko ari ahantu hatwagwa aho nyoye rero acara anyika atugenda aratabaza ati Bigiga ntabara ndatwawe Bigiga ntabara ndatwawe niho rero Bigiga agenda kumukwega ukuboko nagubwira ko yamukiza naho nyina acararoka baba baranyitse rero nicyo gituma cy'abapfuye rya jambo bavuga mu Kirundi ngo urakanyika nka nsoro yanyikiye mu Gitanga cyagenze uko rero niko nsoro yanyitse
hama wa mwana bamuhungishije
umwana rero amaze
yabwe arasigaye
umwana amaze kumuhungisha aciye agenda kwa Inasenge Inasenge nawe bamwitaye Inamabuye yararongoye n'umugabo bita Ruhaga Ruhaga rero nawe niwe yatwara ubuha amaze gushika umwana baca bamuha akazi ko kuragira inka rero umwana akaragira inka yari umwana nyine w'ubutware w'ubutore bwinshi akaba yarazire no gukina urubuguzo agakina urubuguzo abantu bose bakinye akabatsinda abo baragiranye ashitse muhira ashitse abahuye n'umwami bagakina akamutsinda niho rero umwami wo Ruhaga yaca atangura kwiyumvira ati burya rero umwana azontwara ubutware azabura ansubirira b'umwami rero niho
gukina urubuguzo nicyo cerekana yuko umuntu ashoboye
urumva abantu bose bakina yarabatsinda nta munsi n'umwe yatsindwa rero Inamabuye akagoma yumva umugabo wiwe yidoga ngo uyu mwana ngo azontwara ubutware ngo niwajye ngo kunsubira ngo azohavura nyica niho rero Inamabuye yaca agenda kubwira uwo musengeza na wiwe ati ntuzosubire gukina n'umugabo wanjye nimwakina naho uturondere uburyo bwose witsindisha rero baramugabiye n'agaka kapfuye nabi aragakuza arakaragira akaragiye karatinda karakura kakuze rero inka zose biragiranye kakama kadise kakazinyara bakagwana n'izo umwami uko nyine umwami cyose bikamubona bikamubaza Ruhaga
yabona yuko ari umuntu adasanzwe
yari yaramaze kubona ko ari umuntu adasanzwe rero umwana ari kubera ko umwana kenshi ari kuragira bamugabira impene cyangwa bakamugaba ibindi bitungo bari baramugabereye n'urushatogwi rw'intama nicyo gituma ubwa mbere urumva yaravutse yitwa Rushatsi ubwa kabiri naho bacamugabira urushatogwi rw'intama bacamwita Rushatsi Cyambarantama niryo zina rya Cyambarantama ryavuye kubera ko amaze kumuha urwo rushato rw'intama yaciye agwanikira agumye araheza ruginamo impuzu ibyo biragira rero ibyo byose ari muri gihugu cy'ubuha mu Burundi hagumye haba bya bibazo by'inzara cyangwa izuba byo gukena imvura ni ibintu by'ibikoko birya abantu
none entre ta jabwe na nsoro ntibishe se wabo
oya jabwe na nsoro ntibishe se wabo ntibamwishe urumva jabwe
ntiyari akiri umuvura ati rero
umva ibyo bibazo byavumye urumva ko batubwira ntuzenyere uwo ntwero yahageze igihe arapfa igihugu yagisigira abahungu biwe n'ibyo ibyo biza byasigaye biraba kuri jabwe ntwero nsoro urumva ko yaranyitse rero niho ibyo byose byaba mu gihugu baca baraza abapfumu bavuga ko bahumekewe n'imana canke babagize nte barose uvugishwa buvuye mu ijoro barabwira abantu ati yamara umuntu ashobora kuzokiza iki gihugu iyi nzara uru ruzuba irikena ry'imvura ati ni umwana yahungiye mu gihugu cy'ibuha
ariko bari baronse amakuru
niyo mpamvu kurumva n'imana ngo yagize ngo yababonekeye irababwira ati umuntu azokiza igihugu aranana muze mugende mumuzane rero niho baca batuma umuntu bitwa Ndwano na Mikimigambo barabapfumu bo mu gihugu cy'u Burundi bati gende rero muronderwa umwana yari mu muzane no bagenda mu buha bashitse basanga nasenge wabo inamabuye baramubwira ati tuje kurondera umwana nawe arababwira ati nuje kurondera umwana naba ati ego niwe turondera acara abashika ababwira ati nimushike abajyana kubanyegeza mu kigo kugira ngo yabanyegeza kugira ngo wa mugabo wiwe ruhaga ntazuze ntaze ababone
gusatswa to ari kuryoherwa kobera yabona yuko uwo mwana azava mutwara
urumva umwana nawe urumva yarasanzwe afisa kati yakora ngaho kwa ruhaga kobera ko yarafisa ukaze urusanga batari kwemera yuko agenda kandi urumva bari baje kumutwara batamugize nti batabisabye ibe rero baranyegeza hanyuma umwana aje ashitse avuye yagiye baramunzana bamuzanye kubera ko rero rushatsi cyamba ntama yakundwa n'abantu bibuha ntiyakiyazazananye n'abaha benshi baramukwirikiye barazanana i Burundi niho baza bagacano bita mukomoso bakaduga n'inkoma haraduga niho rero bashitse inkoma baza basanga igikoko cyitwa inkoma gifise ubumara bwinshi cyari cyaramaze abantu barahetse baragira umwami ntuzenye rushatsi cyambara ntama hafata rwa ya nka arayibagira abantu bariho yahasanze ngai inkoma kubera ko bari barishwe n'inzara arayibaga yego ya nka bamugabira agwa urusato acaragwanikira mu ntuzenye mu kinogo kirimo ya nzoka kirugumye neza rero ya nzoka ikagondera gusohoka ibikanka hanyuma ikavuza ikadodagura abantu bakomba irindi jwi baritari basanzwe bamenyereye no rero ntare rushatsi yahe ashigikiwe n'uwo bantu hano hamwe na miti migamo baheze bakica iyo nzoka yari yaramaze abantu bose mwako gace bace bakoma induru ngo turarose umwami turarose umwami no rero ntare rushatsi cyambara bacha bamwe kuva uwo munsi nyene yaciye afata igihe hari aho kwanya inkoma hari igiti cy'umurama araheza baragica bagiciye bacha baragikana na gwa rusato kwa yanga baraheta babarose ingoma ya mbere ariyo bita kagenda ingoma y'ibwami ibirabonetse
ya kagenda bakoresheje igihe cyose yari imwe no
yari imwe kagenda yabaye imwe mu Burundi igihe cyose ubwami bwabaye
yavuye ngaho
yavuye ngaho inkoma icyo giye nyine ho rero ntuzenye abanyagihugu baho hantu bace bamwimika ku izina ry'ubwami rya ntare rushatsi cyambara ntama
ntare kubera
ubwami ratangwe n'urushatsi rya kabiri cyambara ntama bivuye kuko kuntu bamuhaye ubwe ntuzenye ntare rero naho kuba bivanye n'uko kuntu yarahejeje kubatabara akabonda ukuntu yice igikoko cyananiranye bace bavuga ati uyu muntu ni umuntu atimba azoshobora gukiza igihugu ati reka tumwise rero izina rya ntare irazi ko intare ari igikoko gikaze cyane yego byagenze uko acaraza rero baca barabandanya mu Burundi azanana inkoma arazana izo za matutu araza no ngaho mu mugamba bamwe babiri n'abanyagihugu bamuherekeje amaze gushyika rero mu mugamba abantu b'abahungu abayoboka se uwo bita Jabwe bari bamaze kumva ko abonetse uwundi mwami bacyo baragenda kumusanganira bagiye kumusanganira rero kubera ko nyine iyo umuntu wese agiye kurondera ubukuru ahantu cyangwa gutera igihugu kanaka abasanzeho arabica niho rero amaze gukora n'abantu baje kumusanganira yaciye abica
bari barungitswe na Jabo
oya nibo bari bicanye kugira ngo bamusanganire bisanzwe acara abica arabandanya araza naho bita mu gikwa iwaga arahoreraho na se n'abamuyoboka baragwana se aratsindwa avuga ko yaciye apfira aho bita iwaga ahama baheza bamuhamba ahantu bita imbizi niho rero ahejeje ibyo byose abihejeje yaciye aguma abandanya gushyika imurambya ashyitse imurambya rero niho yaciye agira yaciye ahashima acavuga ati aho imurambya rero harakwiye ko ariho hoba ibwami nkazoba ngaha n'abandi bami bose bazomva bazonkwirikira bazobe nga areza yashinga nuko yaciye ashyiraho umurambya ashyiraho na bukeye ashyiraho na kiganda arashyiraho rero acaba ingo z'ubwami urabona yuko igihugu kimaze kugira umwami gitegereza kuca kigira abagabo kimaze kugira abagabo kikagira abashingantahe acaravuga ati ntibikwiye ko umwami ariwe yotunga neza abanyagihugu wenyine.
Oya, yarashitse arahabona imurambye aravuga ati nihoba ingoro y'ubwami. Hama acashiraho abashinga ntahe.
Aravuga ati badumvaje gutaturira abanyagihugu canke.
Umva ibijya byose byagiye birakurikira ku bandi bami ni byatanguriye.
Yego, byahereye byaje byisubiza. Ntihakiye rero ashiraho abashinga ntahe nabo batoze baramufasha gutunganiza abanyagihugu. Yego.
Hama.
Byaranze ntare rushatsi byari
ibyo. Ntare rushatsi none ntiyahavuye ngo aronke nawe uwo mugore.
Ego ntare rushatsi ntiyari kureka kugira ntiyari kureka kuba ureka umugurumba atagize umugore ntiyari kuronka abana kuko nawe yarabyaye abana uwo n'uwamusubiriye yari umuhungu
kujya nyine ko abandi bandi.
Yego, yego yarashitse ararondera umugore abyara abana.
Kuki none abamukomorotse ko bava mu nda imwe?
Yego.
Mvuga abami bose bakurikiye bagiye bavuye mu nda imwe
yo kwa ntare. Byagiye birakwiye. Yego.
Je cyangira ikibazo kuki bose batagiye baritwa ntare. Kuri iki usanga mu ntare mwezi mutaga mwambutsa.
Impamvu batege baritwa uko ni kubera ko ayo mazina yose yarafite icyo asigura kandi abwirizwa ko amariye kandi afise n'icyo amariye igihugu cy'u Burundi. Nicyo gituma twabonye ko umwambere yitwe ntare berekana yuko ari umukiza w'igihugu azofasha igihugu atangorane kizogira. Hanyuma tukavuga ati n'ubundi mwenye mwezi wa kabiri acadoca yitwa mwezi bavuga ati rero nyimba hamaze kuba abanyagihugu harabayeho umuntu abakomeza abarinda ati tutegereza kurondera umuntu nawe atubwira abamurikira. Nicyo gituma cyamwita mwezi bakaba ati umuntu azotumurikira azotujya imbere tuzomukurikira bizogenda uko nuko turi kumwe na mwezi ntago izogenda nabi byose bizoba mu muco. Hakaza rero na mutaga bekerekana ko ari umunsi w'ikinyimba ariko mutaga ati ko mutaga ntakwicara bisigwa ko atakwicara no gukora ku ntwaro ya mutaga ko ari gukora abanyagihugu bakabaho neza kuko urumva mutaga ni umunsi w'ikiringo cy'ibikorwa. Nicyo ryasigura iryo zina rya mutaga irya mwambutsa naho niko hari kwerekana yuko bashobora kumugira ko bategerezwa kumukwirikira iyo azoja hose bazomukwirikira azoberekira abanyagihugu urumva ko bimaze n'urumva ko atandukanya mugabo yose agwiye arakurikirana uca usanga vyica asigura kandi afashanya. Byagenze uko
none umwami wa mbere urumva yari imitse.
Umwami wa mbere ntiyimitse ahubwo yari imitswe ahubwo yaretse kugirirwa imigigo nk'iy'abandi bagiriwe bose.
Iyindi migigo rero icikurikira abandi bami bose baba bagiye bakoresha niwe yaciye ayishyiraho kandi nawe atayikora.
Urumva ko iya mbere urumva mu Burundi usanga tuzi ko umwami yimikwa n'abanyagihugu. Twabyumvise yuko umwami ntare rushatsi yari imitswe gusa ntiyimitswe ngemigwa yose ngo bamugirire ngo bamutembereze ngo bamukure ngo imurambe bamujyane ikiganda bamujyane ngo nk'ahandi hantu ntibyari gukunda kuko izo ntuzenye izo ngoro z'ibwami abandi bagiye baraja ko niwe yazisizeho.
None mbega baje kumurondera hariya wumbiye ko baje kumurondera bari baje kumurondera kugira ngo akize Burundi aje byaravuye birakunda ko
yego byarakunze kuko ntare rushatsi ataraza igihugu cyari gifise gitwarwa n'abatware bato bato mwese aka karere wasanga gatwarwa n'unyu ahita aka karere gatwarwa n'uyu ugasanga atanga amategeko nga wundi natanga amategeko nga uriya agatanga amategeko nga ashitse rero nicyo gituma tuvuga u Burundi ni ingoma nyinshi zitwariye hamwe yaciye afata bya bihugu byose byari bisaba batware batandukanye arabyegera na byose arabiteranya acabigira igihugu kimwe kugira ngo azoshobore kubigaba ashobore kubitegeka niyatanga itegeko umurambya uwo hari inkoma yumve ko ari ite kugira umurambya yaronse byari bigoye mugabo urumva ko byagenda neza
kwiragiza igihugu cyose itegeko kandi uzi yuko n'amamuwa ya communication atari ahari ngo byari bigoye ariko uce umwe nibaza ko wasanga bwitwaga uko nyine nabo bami bato bato bikurikiza amategeko bari bitabashikira
byabashikira none nzi ko hari ijambo bita gushengera yaratura abatware hanyuma akazoza baraza kumuha amakuru ku bintu bihugu kitunganijwe ku ndwi cyangwa ku kwezi hanyuma nabo batware atoye nabo akazoza agenda akabwira ati genda namwe abandi batware ku izina ryanje. Yego, barabazana ari baragira ibiti bagaca ibiti umwe imbere undi nyuma umwe undi imbere bakabashyira ko hanyuma umuntu bakamurerura akamutwara. Urumva ko kera byari bigoye mugabo amakuru barayaronka bose. Yego, cyemezo
niki niki twumva nyene twokwibukira ko cyane ntari rushatsi yoba yarakoze nyene cyatari
icyo twokwibukira ko ntari rushatsi yakoze cyatari nuko bwa mbere ntari rushatsi atandukanye n'abandi bami kuko niwe yafashe uburundi yafashe ibihugu ibihugu byinshi arabiteranya abigira igihugu kimwe arafata uburunga arafata inkoma arafata igice cyangozi abuza umva ngo uyo wama ngo ndahaze ngo wama inkoma n'ingoza afata biriya byose afata n'igice cya murambya n'igice cya waga nkuko bari kubarebuga byatwagwa n'abandi bantu araheze arabiteranya abigira ikintu kimwe arafata kandi yabona yuko igihugu adashobora kukigaba wenyine tereka nshyira abandi bashingana hayo mu kibanza cy'uwanda dushobora gutunganiza abanyagihugu bavuga ati ibi bitegetswe kugenda uku n'uku n'uku kandi abanyagihugu batazobitanga ku itegeko ryabo ahubwo bazobitanga ku itegeko ryanjye no ku itegeko ry'ubwami icyo ni icya kabiri icya gatatu gikomeye aricyo bari baramurondereye mu gihugu hariho inzara hariho ikena ry'imvura ryari ryarabaye hariho ibikoko byinshi bimara abantu yaraje twumvise igikorwa cya mbere yashyitse akora yashyitse yica igikorwa cy'ibisumara bita inkoma aragikuraho abanyagihugu basubira kuba mu mwidegembyo babaho batekanye yego amasura ku mirimo ukuri kwamye ibintu bigenda neza
yaratwaye intwaro yiwe yarangiye gute yapfuye gute
bavuga ati ntari rushatsi ni uko ubu hari abantu benshi sinzi ko sinzi iyo babikura bo bavuga ngo intwaro y'uburundi ngo yavuga ngo ibwami ngo yabaye mu kinjana cya 14 ariko barabeshya intwaro y'ubwami y'uburundi yabayeho mu kinjana cya 17 mu 1668 niho umwami wa mbere yabonetse 1668 ariko ntibavuga imyaka yamaze kuko bavuga ati intwaro yiwe ishobora kuba yarabaye nini ati rero kandi ntibazi iherezo rya ntare rushatsi cyambura ntama kuko ntibazi ukuntu yagize nta makuru abantu abanditsi bashoboye kuronka bavuga ati ntare rushatsi yaheze uku n'uku 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 kuko intudenye amakuru menshi uko abami bagenda bayakurikirana niko agenda araba menshi kurusha ay'abandi yego kuko urumva kera mu 1600 nta nyandiko zari zihari rero urumva badashoboye kuba bandika ntibyari gukunda kumenya ati ntare rushatsi yamaze iyi myaka iyi nini gusa icyo bemeza cyo ni uko bavuga ko yabonetse mu 1668 nicyo gituma rero bavuga ati abantu bacu bagomba kuvuga ngo mu Burundi ngo nibwo ngo habonetse umwami wa mbere mu 1800 bagafata bakazana umwami wo mu Rwanda nk'umuntu bazana umwami Ruhaga wo muri Tanzania ngo w'ibuha ngo yaratwaye igihugu cy'u Burundi abandi bakazana ngo umwami Mashira ngo yaratwaye Burundi wo mu Rwanda bakazana na ba Ruhinda n'abandi ugasanga baragendekanije bibiye bazanye amazina y'abami batwaye Buganda mbere yuko bagomba kwerekana yuko Burundi nabwo bwa kera Burundi intwaro yacamo iyo Burundi cya kera mu kano kare ahubwo niyo nshasha bwanjye n'izindi ntwaro yego
none ibi by'uko hariho hatangura ntare mwezi mutaga mwambutsa amakaca yose ya kuri ntare ni umwami wa mbere nyine yashatse ko bigenda uko canke byagiye biraza uko du temps y'abami bageze kuri mwambutsa aravuga ati reka dusubire
urabona bamaze kugera ayo mazina rya ntare mwezi mutaga mwambutsa barabonye yuko ibintu bishobora kuba bitunganye mu gihugu atawundi mwami bohabura batora ngo bamwitirire izina bamba bavuze ati umurinzi ariho uzomurikira abantu ariho igice cy'ibikorwa kiriho n'uzogerane n'uw'abantu badoshobora koga ko aramutse abi ikibazo kanaka ashobora kubamurikira nawe nyine akabagira ati tugende uku n'uku n'uku urumva ni ikiraro cy'abanyagihugu ntibyari bikwiye umunsi umwami yagenewe ibikorwa yari ariho umwami yagenewe kurinda cyangwa gutimba ibibazo yari ariho umwami yagenewe kugirane kumurikira abantu yari ariho n'umwami yari agiye kugirane kandi kubera iki kubera akarorera abandi yari ariho urumva ko byari bimwe ngo byari bitunganye ibyo nawe uri umunyagihugu cyangwa uri umuntu asanzwe ukaba ufise ibyo bintu byose ufise amahoro uri umuntu ukirinda abandi si ibyo uri umuntu w'umunyabikorwa umuntu utanga akarorero ibyo ni umwe ngo birakwiye nawe byose ntacyo waba uwuze ngaho byose byaba bitunganye
yego byumvire gute ntareke bari bakaze reka ndagushimire cyane rero ku byo uhejeje kutubwira abakunzi bayaga nawe tv turahurira muri komante ya mutubwire ibibazo byose mushaka kumenya kuri ibi bijyanye n'umwami wa mbere w'u Burundi ndagushimire cyane bazi ko la prochaine fois uzotubwira ingene bimikaba mukuru umwami wa mbere nta ma processus nibaza ko yabaye kugira bamwimike nkuko abandi byagiye biragenda nibaza ko uzocugaruka ukabitubwira bitwemereye
yego ndabe
turabakengukiye cyane rero mwe mwaranzigane gushika ngaha yari umwami wa mbere tuzasubira utaha
hamwe na yaga nawe TV ubwenge ni wo mutima